Peragiye papi tanze passe nziza cyane kwa Djidja. Djidja yaragiye ashubije hagati Tershat rikomeye igitego cya kabiri cyiza cyane cya AP Football Club
gondi amazi na huyu jamaa